Wagutini sangata kwagala Wagumansa manseri Ebibatu wabyanjala Emisumali nebakuba Amaziga mu maso Emiranga mupanga Kabula kata obireke
Weba